ndakamurai but ndikuudza kurarama kwatiri kuita everyday kuna kusiyana nekwemunhu ari mujeri
saka
ndati nyarara utaure kana chitaura iwe nyarara ifa wakanyarara utaure kana chitaura
ifa wakanyarara ndati ifa wakanyarara
ifa wakanyarara